South Africa, this code is son. Like our one Jambu, in the world, most of the time, there's a high flats with the sun fades. There's a what for?
What for?
What for? Mzume. Kulenda sikuyona kwa
Begani.
Kwa Begani inkosi umsomo inasibeka la ekhaya ungatitwa zinqobo ungatitwa zinqobo ungatitwa ukudla ungatitwa ilutho ungatiteki into yenzeka la kwenzeke umuga kwenzeke isiga kwenzeke umhlola into ebuhlungu ehle phathwa leli khaya edinga wonke umuntu wase-South Africa noma ungabe ukuphi ne-South Africa. Njengoba ngidlale ngithi i-South Africa is good, namhlanje ngizofisa sikhombise ukuthi i-South Africa is good, indawo encane esingakwazi ukuthi sibambe iqhaza entweni eyenzekile. Angithi ma usesigodini funa sizwelane, sithandane, sazisane. Lapho kuwenzeke la ekhaya. La ekhaya kushe indlu inabantu phakathi abawu-7. Abawu-7 abantu. Kwashona abane 4 owesihlanu ushonile esibhedlela kushuthi laba abanye ke basethula ukwelashwa abakabi sesimweni. Into esiyicela-ke kumphathi wase-South Africa ukuthi noma ubani ongalekelela ngoba umsebenzi mkhulu kakhulu uzokwenzeka la. Uma ubona kunje angisakuchazelanga ingane engela ekhaya ibiyenza umsebenzi wokubuyisa uma wayo ugogo bezobusa ugogo ouma waye bezobusa uma wakhe nabafowabo ababili kusho ukuthi ke izolo izolo behlathe izolo umlilo wavuka nini eshofu khona izolo
behlele futhi emnyango besana cede umbuzile mnyango behlise bebehlele abanye ukuthi alabantu bakendlila abashayo ababona abantu umlilo abakhali kwayibona laba bakendlila abashayo laba abalemnyango base babona bezekubona intuthu laba abalemnyango babesho bagijima bayobhe bafika sonakala.
Umlilo uqhamuka kuphi? Uqhamuka ngaphandle kwama phathi.
Uqhamuka khona ikhandlela mntu wami. Boyifakwe emagini.
Mhm.
Balala. Abalele. Kwata singa umlilo odwa mase usha, uqhamuke phezulu. Uqhamuka ngekhandlela ngoba konke kuhlike phezulu dilela kuwo. Mhm.
Mana, indlu yotshani. Indlu kathayela. Umlilo uqhamuka phezulu. Bebesebelele.
Bebelele abanye ngicabanga
behlela. Bebelele abanye behlela.
Bekungayikhathi bani kanje?
Ngabe kushawo 8.
Umnyango kuvaliwe.
Bekungavalanga bekuvuliwe. Bekunekhethini.
Okunekhethini.
Kunekhethini. Sithamba sivuliwe. Ikhethini ebekhona. Owebuyiso lekhethini. Ukuthi mhlawumbe odlulayo angaboni ukuthi uleyo.
Laba bantu abashile, abashonile, abantu abangakanani. Yingane, abantu abadala, intombazane.
Omdala unabo 35 years.
Yes.
Laba abanye banabo 7. Omunye abanabo 7, laba abanye omunye una 2 weeks.
Yeah, okay. Nizweleke muzwa se-South Africa. Isicelo sethu nje. Isicelo sethu. Sibonge inkosi ucele. Yeah, sibonge inkosi ucele. Ngoba thina bese emngcwabeni.
Kwangusa.
Lapha kwangusa. MC ni wakwasithola.